The call has gone out for all of Ngati Ranginui to register and have their say.
Kia ora whānau, I'm Hone Ngata, and this is my whānau of Ngati Kahu, Ngati Rangi me Ngati Pango. Together, we are Kahu Tapu, united as one. And we need you to join us as Ngati Ranginui. Register whānau, tūturu whakamaua kia tīnā.
Tīnā.
Haumie, huie, tāie.
To vote on your treaty settlement, you must be registered by April 30. Ngā te rōpū whakamana o Ngāti Ranginui.